khona kwethu ukukhuluma mama kukhona sibili nganxa ngukhangile ngani sokugcwele kakhulu kumbe ngingathi lapha ewadini yodwa songani phakathi kwelizwe lonke ngoba abantwana abancane kuma 11 siyaphezulu uyathola ukuthi umntwana sezithwele njani singakwazi kumbe yibo abadala abathi sebekhulile abarobhu abantwana kumbe abantwana labo inature yabo sikhule masinya lapho engakwazi khona kodwa abantwana sibili abazithwalayo abancane asibekhona
lina ngombono wenu kwini ongabe kubangela khona lokhu
ngingakhuluma amanga ngikhuluma iqiniso ngoba ngingakukhangela kungaba engxenye yikuswela kumbe engxenye kube yikuthi umntwana vele usezitshela ukuthi mina sengikhulile kumbe yikho ukukhula kwelizwe ukuthi umntwana obvious sezitshela ukuthi khona 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 engikhulunywe ukukhulunywe ukuthi umntwana vele kasafaka uswazi abadala bengasafaka abantwana uswazi sokuyekile abantwana bayenza intando yabo
then abanye abantwana sebeyenda besasebancane ama-17 years 16 years lina njengomkhokheli wesigaba kuyini elikwenzayo liyazilandelela yini iindaba lezi ezokuyendiswa kwabantwana besasebancane
ikakhulu siyakulandelela ngoba umntwana vele siyakwazi ngomthetho ukuthi umntwana ube ayende sikwanisile ukuthi azicabangele so kuya ngokuthi kulamanye ama-church akhona phakathi kwezigaba bakwanisa ukuthi bayenze kodwa thina ubukhokheli njengama-leadership awe-traditional asikuvumi but uyathola i-church yena le sikuyenzile ukuthi kungenile kube sokusiba nzima nyana kodwa but hhayi siyazama ukuthi sikuqondise ukuthi kungabi njengakhonoko
lake lizithatheni mhlawumbe iindaba ezinjalo lizihambise emapholiseni
no iindaba ezinjengazenezo vele zikakhulu nxa ngikhangele ziba sezisiyangena through kuministry of kubo-health kubo-ministry of kubo-minister ukuthi no sile sigaba esinje esiyenza that thing sicela lisincedise i-ministry of health layo ibuyikhulume labantu bani lapho kube sokukhanya ngani ngingakwazi ukuthi i-ministry of health iyabe siqethe njani lapho
then nxa ukhele esigabeni sakho anti abantwana bayaqeda yini isikolo abaningi selekuphuma isikolo
no kathi sinxa ngikhangele mbona ngani hhayi njengoba kuke wabuya lokhu okuyintuluko kuke wafika kathesi lo